ana ba kun wannan lalura don Allah ku yi subscribe ba share engineer aro ku sokoto.